kodwa zini namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea vizuri, familia yangu uko mlipo, mimi niko salama. Juma Lokole, asante sana kwa ushauri wako ulionipa, nimeufanyia kazi tayari. Asante sana Juma kwa dua zako, naomba uzidi kuniswalia na Dida.
Sorry, 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 we're finishing, sorry.